Ndibulise kune bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kune balandeli bebhola lethu kwizizwe lethu sineliphinde lafika ke lo xesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo apha ke sawuthetha ke ngento kayitumele ngkhone ngoba zikhona iindaba ezithi kumfana omdala abantu abanintsi bafuna ukuyiqonda ukuba into yakhe ithini na kwasikwathuleka kwecwaka onondaba bathi kukudala bequqa phaa ngaphakathi enaturene befuna qala sento kubana ke umcimbi kakhune lo ungabe ubheka kweliphini icala bathi bafumane sento kubana ukhune phaya enashurena uyangena mihla nezolo umfana omdala njengabasebenzi bonke bangaphakathi ungena Monday to Friday njengabantu bonke abaphanga phakathi enashurena umfana omdala bathi ke akhona amahlebe zathi ke kula offer wayinikwe ekhaya izathi sithiwa ke uzosebenzisa lapha noJessica Mutau ngapha kwamarketing umfana omdala kodwa kuthiwa okwangoku usazihamba zonke ke departments ezipha ngaphakathi enashurena ngokwabo ngokonondaba xa becwecile bathi ke esibini ndawo kuthiwa yitumele nkulu usaqhubeleka usarhola umfana omdala futhi ke la mali ebevele irhole ngumdlali phaa kuqela ke le Kaizathi sithiwa ke akho nto etshintshileyo kuthe ke uKaizer Junior Motown ngeyona ndlela ke bafuna ukumtreata ngayo khune bamtreate njengeking bamonge ngendlela athe wahlala ngayo kwiKaizer Chiefs kumfana omdala ingazange umfana omdala wabaphoxa iminyaka emingaka bathi yona ndlela bafuna umfana omdala ke azive onwabile kuthiwa ke enye into ephinde yenzeka umfana omdala ke ubane bonwa ke trainer pha no goalkeeper beqela leKaizathi umfana omdala ke etrainwa nabo umfana omdala njengoba ke ebapha Monday to Friday kuthiwa khona ndawo kayinyathele yopha ngaphakathi enatura nomfana omdala kodwa kuthiwa ke akwaziwa ke nje bakulimela uBrandon Peterson noba ke into yakhe izawuthina kho umuntu ke uyawafuna naba xa bephoswa lemibuzo yokubana njengoba ke kuqwatha ke uBrandon Peterson ngaba ke nimsayine ukhune njengeplayer okanye nimsayine njengoba ezosebenza kumanagement akange libe nampendulo ke awunondaba bathi kanga baphendula xa bebuzwa ke beyokanye xa bebebuza lo mbuzo kodwa bathi ke into ebalekile ukhune pha uyatrainer no goalkeeper beqela ke leKaizer Chiefs kodwa phinde futhi umfana omdala zihambe zonke ke izindawo ezikhoyo pha ngaphakathi enaturena kuthiwa kungena Monday to Friday njengomuntu wonke osebenza pha ngaphakathi enaturena kuthwenye into kumfana omdala bathi ke bafuna umgcine fit nesizathu simbane ukubana ke makaqhubeleke trainer no goalkeeper bathi bafuna ahlale efit umfana omdala azigcine efit isizathu asaziwa ke baphulaphula ke okwangoku isenjalo ke into kayitumele ngkhune umfana omdala kuthi usaqhubeleka usarhola la mali beyirhole iplayer kuthi umfana omdala kungena Monday to Friday enaturena umfana omdala amanye amaxesha utrainer pha no goalkeeper beqela ke leKaizer Chiefs kona kona ke ezinye impendulo ke kange ke onondawo abazifumana into kubana ngabana ukhune khona into ethi ngamanye amaxesha uzobana ebe iplayer kangekwazi kange ukuphenduleka ke lo mbuzo ubuphoso pha onondaba injalo ke into ke kayidumele ngikhweleka abaphulaphula kwangoku nani ke ningake ningene nitshona into okubana ke niyivanjani ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.